hamaduce dusoma ijambo ry'Imana. Habayu musi satana raneshwa janani imva kugumya Yesu acharazu kanesheje urupfu aja mw'ijuru iburyo bw'Imana Rava raburukundo gwatumya mfira agahambivya havyanje mumva mukuzuka kansinda nishiriza hazobumu sazogarukako hazobumu situzumva kwinzamba ijururi kayangana pe umukiza wanjazo zamubwiza aje kungo mango imwe mwi rabaraburukundo kwatumya mfira agambi byahavyanje mumva mukuzuka kansinda nishiriza hazozumu sazogarukako Yesu nashimwe. Hariho umunsi Satani yaneshejwe kuko imva byarayinaniye kugumya Yesu. Yesu ntihariwe kuguma mu mva, ubu yarazutse ni muzima. Yesu nashimwe. Kandi hariho umunsi tumaze iminsi twusangira amajambo y'Imana tuvuga ijambo ryitwa Pasika. Pasika ya mbere yabaye Pasika y'Abanyisiraeli igihe Farao yari yananiranye kubarekura, Imana ifata ingingo yo kubatabara irungika igihano cya nyuma kwa Farao cyukwica abana bose b'imfura bo muri Egiputa. Mugabo Imana irabwira Abanyisiraeli ati mwebwe nimubaga imyagazi y'intama mucucagira amaraso yayo kubishimajyango by'inzu zanyu, umumarayika muranduzi niyaza kwica imfura z'Abanyegiputa azorengana inzu zanyu ntacazozigira mwebwe muzorokoka. Yesu nashimwe. Pasika ya mbere yabaye iyo kurengana, kandi baca baranarengana bava mu gihugu cy'Ubuja, Imana irabacira inzira irabashorera gushika mu gihugu yari yarabasezeraniye. Yesu nashimwe. Iyo niyo Pasika ya mbere. Pasika yindigira kabiri ni turiko turahimbaza no munsi. Dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka cyo cya 24. Luka 24 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Turaba amajambo y'Imana atwibutsa ukuzuka kwa Yesu. Abaririmbyi babiririmbye gose bavuze ngo ntari mu mva ni muzima. Yesu nashimwe. None rero reka dusome hariya muri Luka 24 duhere ku murongo wa mbere. Ku wa mbere w'iminsi ndwi kare mu mutwenzi baja kuri ya mva bajanye bya bimota neza bateguye basanga ikibuye gitembagajwe kivuye kumva. Binjiramwo ntibasangamwe ikiziga cy'umwami Yesu. Ibyo bikibazazaniye abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana bagitinye bunamitse amaso hasi barababaza bati ni iki gitumye muronderera uriho ahantu habapfuye ntari hano yazutse mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya ati umwana w'umuntu akwiye gushigwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu bibuka ya majambo yiwe bava mu mva basubira inyuma ibyo byose babibarira bamwe 11 nabandi bose abo bagore ni Maria Magdalene na Yohana na Maria nyina wa Yakobo kandi nabandi bagore bari kumwe nabo babarira intumwa ibyo ayo majambo ababera nk'umuyaga ntibabemera ariko Petero ava hasi yirukira mu mva arunama arungurukayo abona impuzu zera ziri zonyene asubiriwe atangajwe nibibaye Yesu nashimwe aya majambo y'Imana aratubwira umunsi w'izuka rya Yesu iyindwi yo kwibuka igikorwa Yesu yakoze cyo gucungura abantu yabaye indwi irimo ibikorwa byinshi cyane kandi kubera ariko arasozera yabikoze yihuta yakoze ibintu byinshi mu mwanya mutoya Yesu nashimwe ku munsi w'Imana uherukirwe kuzu uza imbere y'uwo kuzuka hari intambara yasomborokejwe afata inyana y'indogoba ayicarako acaragenda kwinjira mu gisagara cya Yerusalemu abantu baca batangura gusemerera bavuga ngo Hoziyana umwana wa Dawidi ngo arakazuje mu izina ry'Uhoraho Yesu nashimwe siwe yababwiye ngo babivuge byaje gutyo bumvise bo mutazira bumvise bosemerera batanga amashimwe yiwe ntibari bazi ico bariko barategura Yesu nashimwe byaje guki ibyo mu mhemu birashobora kuza umuntu akaja gutahura mu nyuma uko vya ico byari bigamije iyo byari ko biraja ariko byamaze kurengana Yesu nashimwe ibyo rero biratera uruhagarara hari Yerusalemu aravuga ati uyu muntu ari imitse nonoho yigize umwami mbega yigize umwami w'abandi yigize umwami w'abayuda canke yigize umwami w'abaroma umwami w'isi yose birabazazanira batangura gukubita urutoki bavuga bati ubu harageze yuko ibyo bintu byo hagarara Yesu nadufashe cyane umuntu yiyimitse kandi hari ibintu bishobora gukwegera umuntu naho byari byateguwe ngo baciye bafata impuzu zabo barazisasa mu nzira kugira ngo iyo ndogo bayicaye ko ayiceko Yesu nashimwe izo mpuzu n'amashami y'ibigazi barashira hejuru bavuga ngo Hoziyana umwana wa Dawidi arakaza uje mu izina ry'Uhoraho Yesu nashimwe bati karabaye nonoho ari iyimitse kandi si hariya gusa aha twobona umuntu ariko aragendagenda abantu bose boca bafata bakamusasira ibitenge canke impuzu bambaye akazi cako ndibaza yuko twohungabana kandi ni inzego zohungabana ziti ibyo nibiki uwo muntu yadutse gute bo mukwirikirana bakamubaza ibyo biriko birakoreka ibyo ari byo ariko kubera yari integuro y'Imana byategerezwa kuba kandi ibyo akora byose igihe cyari kigeze kugira ngo abikore anyarutsa ku munsi wa mbere aragenda yarashonje abona umusukoni agiye ngo araronka kwico awamura ko kimufasha asanga nta kiriko acara uvuma Yesu nadufasha cyane aho ni kuwa mbere kandi kuwa kabiri uwo musukoni wari wamaze kuma arongera arasomborotse yindi ntambara kuko ni wenyine intambara ni wazi kugwana intambara zose neza acaragenda mu rusengero ratembagaza amameza yose n'ibintu abadandariza mu rusengero bari baje kuhadandariza bati noneho karabaye uyu muntu tutamuhagaritse hakiri kare sinzi ko bizoba bigishoboka ku munsi wa gatatu rero inama yo kumufata irakorana haca havamwe umwe hajya umuntu yononegwa agirirwa nabi n'umwegereye uzi programme ziwe. Yesu nadufashe cyane. Yuda aragenda muri iyo nama ati mbega none n'umubaronkera mwompangahe abe make mugabo ndayagire gute kandi yarayabonye mugabo ntiyari. Yesu nadutabare. Bati tuzoguha ifeza mirongo kanaka ati sawa. Yesu ibyo yarabizi ntiyari kumwe na Yuda mugabo kuko azi byose abona hose abera hose icyarimwe yarabona Yuda umukino ariko arakina ku munsi wa kane ati nimuze rero twegerane hariho ijambo ngomba kubabwira. Arabatondeka araboza ibirenge mu buryo bwo kubigisha guca bugufi no gukundana. Arababwira yuko badakwiye kuzosigara baraniganira ubukuru. Ugomba kuba umukuru, akwiye kuba umukozi akorera abandi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero acarabegeranya ati tugomba dusangire ibyanyuma. Ni hamwe yabira umutsima arazana n'igikombe acarababwira ijambo ryabateye umubabaro ati sinzosubira gusangira namwebwe muri iyi si ibi bintu turiko turasangira ariko tuzosubira kubisangira hariya mu bwami bwa Data. Yesu nashimwe. Iyo rero niyo izotubera Pasika ya gatatu nziza iruti zindi zose kuko Pasika ya mbere yabaye abanyisiraheli bararenganijwe mugabo bahoneye mu bugaragu. Yesu nadufashe cyane. Pasika ya kabiri turiko turibuka ingene Yesu yaducunguye kandi turanezerewe. Iyo uri kuraraba abantu urabona yuko akanyamuneza ari kenshi. N'ivyambagwa mbona vyahindutse. Twahere kuri bariya bana bambaye neza gose. Yesu nashimwe. N'abakuze bambaye neza gose kubera iki? N'umunezero ukwibuka igikorwa Yesu yakoze ku musaraba kugira ngo turonke intsinzi ku rupfu. Yesu nashimwe. Ku munsi wa kane arabasezera neza barabisangira ati hogi rero tujye gusengana ubwa nyuma. Barasohoka. Yuda nawe ariko arategura ibyiwe arababwira ati rero jewe ntugire ngo nije ndamufata ujya mugabo ndamutinye. Mugabo icyo nkora ndamwegera ndamusome uwo nsoma azoba ari uyo nyine. Yesu nadufashe cyane. Ewe gusomana kwa Yuda ngira ngo abasomana ubu ntibasomana nka Yuda. Aho rero ku munsi wa kwa kane mu ijoro buri mu guca baramufashe mu gatondo yirirwa mu madefire y'ukurenguka imbere y'abatware n'abaki barabura ingene bamucira urubanza mubwo kubera abayuda bari bagumutse n'abaherezi bakuru n'inzego z'abayuda. Pilato ati twara nuwanyu ariko jewe ntacahana mubonako. Yesu nashimwe. Ku munsi wa gatanu igikorwa kirakoreka araja ku musaraba arabambwa arapfa arahambwa. Ku munsi wa gatandatu n'agacerere ni isabato y'abayuda nta kivugwa. Yesu nadufashe cyane. Igisubira kuvugwa n'ikivugwa uno munsi wakanyamuneza tuvuga ngo intsinzi yarabonetse. Yesu yarazutse. Yesu nashimwe. Niyo majambo duhejeje gusoma bagiye kuraba aho yari yahambwe mu mva basanga imva iragaragara kandi barahasanga abantu bababwira inkuru y'imva inkuru y'ukuri ibabwira ngo ntari hano yazutse ngo mwibuke amajambo yahora ababwira ngo ayo majambo niyo yakoretse uno munsi ngo Yesu ni muzima. Yesu nashimwe. Turiko turavuga rero izuka rya Yesu kandi izuka rya Yesu riratandukanye n'ayandi mazuka. Hari abantu bitwa ba muzuka benshi kandi naha mu isezerano rya kera turabona umukozi w'Imana Eliya azura umuntu umwana yari yapfuye aramusubiza nyina ari muzima. Yesu nashimwe. None uwo mwana ari hehe? Yarasubiyeyo. Turabona abantu bari bateruye ikiziga bagiye guhamba umuntu hanyuma kubera hari intambara bafise ubwoba babikora bihuta bumvise igitero ngo baca bafata ikiziga bagiterera ku magufa yaho bahamvye uwavugishwa n'Imana Elisa. Ikiziga ngo gica kigira gute? Yesu yasubiye kwa muzimu, yaciye yiruka mu bandi ati ngahe gitero bari bagiye guhamba. None uwo muntu ari he? Yarasubiyeyo. Yesu nadufashe cyane. Aba bantu barabonye amakuba kugira igikorwa cyo guhamba no kugira igikorwa cyo guhunga igitero byari bikomeye, bari babangikanije, urumva bapfuye gutererayo. Ndiko ndasoma aya majambo byaciye binyibutsa muri ibi bihe biheze ahantu nari indi twari mu bihe bibi. Hanyuma kubera hari mu misozi abantu baragwaza umuntu baca bamushyira ku nderutso, baca baraterura ngo bajyanye kwa muganga. Bariko baramujyana agenda araniha, sinzi ikintu cyaturitse mu mbavu aho haruguru yabo aho bari baherereye, baca bagira ubwoba bashyira inderuzo hasi bariruka. Mugabo ariko araniha bari bateruye niwe yabatanze imuhira, ariruka haheze amasaha baramubwira tewe ngo tugusubize kwa muganga, ati reka naciye ngira ubwoba. Yesu nadufashe cyane. Aba rero bari bagiye guhamba uwo mupfu baciye batahana muhira, ariko ubu ntawukihari. Yesu nadufashe cyane. Ibintu by'amazuka uri kurasoma muri Bibiliya ni byinshi cyane. Turabona n'umupfumu hari ibica no mu mangetengete ngo aja kuzura Samweli. Yesu nadufashe cyane. Kandi ngo yaramudugije baramubona, mugabo Samweli none ari hehe? Nawe yarambwiye ngo mbega unkomeye iki, uza kungorera iki? Yesu nadufashe cyane. Kandi no mu isezerano rishasha turabona ko hariho abantu bazutse. Turabona Yesu azura Lazaro. Lazaro yarazutse kandi ngo yaramaze iminsi ine mu mva. Uwo muntu ntiyari yapfuye gayemwe, ariko Yesu uko afise ubushobozi ku rupfu aramuzura. None Lazaro ari hehe? Yarasubiyeyo. Hariho n'abandi bagiye barahura na Yesu akabagirira ubuntu. Hari nk'umugabisha w'abasodijana, mukuru w'abasodijana, yaraze aramwinginga ati umwana wanje arahwereye karabaye ararembye wo ntabara wo mukiza. Aravuga ati arakira ntugire ubwoba. Mu nyuma baraza baramwongorera bati umwana wawe ntiwirirwe uragora umwigisha, umwana wawe yapfuye. Ariko Yesu abyumvise avuga ati humura. Yesu nashimwe. Umwana arakira. Arabaza ati mbega none yakize ryari, isaha yari iyihe? Aca asanga bihuriranye n'isaha Yesu yamubwiye yuko yohumura ku mwana wiwe aja gukira. Yesu nashimwe. Turabona n'abandi bitwa batabita ariwe Doruka yari yapfuye na wene arazuka. Yesu nashimwe. Mugabo tabita ntawuhari, Doruka ntawuhari. Hari abandi bitwa ba Dorcas, mugapana Doruka wa wundi yari yapfuye, kuko barasubiyeyo. Urupfu nta numwe rutinya. Urupfu umuntu rutinya numwe gusa ni Yesu. Yesu nashimwe. Kuko Yesu afise ububasha ku rupfu. Twaririmbye ngo habaye umunsi Satani araneshwa. Yesu nashimwe. Kuko ngo imva byarayinaniye kugumya Yesu. Yesu nta kibanza yari afise mu mva, cyari igikorwa gusa akora kugira ngo aducungure, atange ubugingo bwiwe, amara amaze urupfu, amara amaze Satani, yereke urupfu na Satani yuko abazogomba ko batazopfa bose bazoronka ubugingo. Yesu nashimwe. Kuko hari impfu zitatu. Hariho urupfu rwo mu mubiri, hari urupfu rwo mu mwemu. Mbega umuntu ashobora kugenda yarapfuye, hakaba n'urupfu rubi, urupfu rw'ibihe bidashira. Yesu nadufashe cyane. Umuntu rero yapfuye akazuka kandi ari muzima atazosubira we yanesheje ni Yesu. Duhora twumva mu ntara kanaka bavuga ngo hariho umuntu ngo bari barahamvye ngo none yasubiye kuboneka. Narabyumvise mu ntara za ruguru bavuga ngo mugabo wo muntu ngo ibyumubajije sivyo yishura ngo ubwenge bwiwe bwaracura nibyo namange tengete ngo ari abantu bagira ibintu umuntu akaboneka nk'uwapfuye bagaca bamujana mugabo bantu bagapfa baza kumutora kugira ngo bamukoreshe ibyo bagomba Yesu nadufashe cyane bakarara barimisha mu ijoro n'ibindi n'ibindi ariko ibyo byose sukuzuka namange tengete ariko ibyo Yesu yakoze n'ububasha n'ubushobozi bw'Imana Yesu nashimwe nico gituma uno munsi turi hano turirimba yuko insinzi ya Yesu yabonetse kuko abantu bose bari mw'isi nta wanesheje urupfu ni Yesu gusa Yesu nadufasha cyane twabonye yuko abantu bagiye barazuka barazugwa mugabo bagasubirayo hariyo n'umutama umwe w'inshuti wanje byagize gushikira aragenda kwa muganga baramugwaza hanyuma ngo arapfa n'umugwaje baramubwira bati taha umuntu wawe yaheze genda ubwira abantu mu muryango bazoze baze gutegura ibindi barajana ari abantu bacaho baterurira hanyuma ku mugoroba umunyezamu waho hantu haciye acaza kubwira byari bitaro by'ababikira acaza kubwira ngo erega ngo ba bantu mwashira ngo muri morgue ngo bariko baraganira umubikira aramuraba ati izo nzoga zawe ubwo uboregwe bwawe buzokugerayo aramubwira ati masi ikikwereka ko atari uboregwe nkagenda nsubiye muri ako kazi kanyu mfuma ndagaheba sinsubirayo mutamperekeje ngo muvyumvirize baramuherekeza baragenda aho hantu bumva umuntu ariko agira ngo ngirira ikigongwe n'ukuri nka zosubira ngo yeme ngo mwomba barira nka zopfa nsubiriye ngo n'ukuri nka zogerana ndabisubiriye baca barugurura baraterura barakurayo baravura bakamubaza ati none nibiki aguma avuga ngo ayo mbonye ngo ibintu mbonye n'akamara amazi haheze iminsi yarataha niho rero bamubaza bati none wabonye iki ati jewe naragiye muri sentare ati yo sentare abantu bari muri yo baca imanza ntushobora kubaraba ati barakayangana baraka uguma wunamye gusa ati baranyereka ibyo nakoze byose ntangura guhakana ngo sivyo ati baca babikubita ku kibambazi nka filime tujya si wewe ntiwarugiye kwiba ibi n'ibi ujya si wewe ntiwakoze ibi n'ibi niho rero abo bantu baje kumviriza bumva avuga ngo ngirira ikigongwe sinzosubira hanyuma baravuga ati turakurekuye turakugira ikigongwe genda ibi byose wahora ukora mu makosa ubikosore ukazosubira kugaruka ngaha ufise amakosa ngo baca baramwereka ngo ni hariya uwo mutama twahora tuganira mu minsi ihetse ubu yarasubiyeyo mu minsi ihetse hanyuma akambwira ati rero jewe ndiko ndasaza ati kandi ibyo banyihanikirije nibyo nkora gusa nasubiye muri bya bindi atamadeni mfise n'akamara amazi ati ibintu byose muri ya sentare bambujije ngo sinzosubire kambwira none nta kuntu wobitunganya ukabiheba ati nibikunda atakayogana kone nkareka kugakwega kuko niyo adafise amahera aravuga ngo ntabarongopeshe ejo nzoca ndakuzanira ntazi yazokura Yesu nadufashe cyane mu ntango z'uyu mwaka twaramuherekeje yaragiye nimba yarasubiye muri yo sentare nta vyonzi Yesu nadufashe cyane abantu barava mu kintu kimeze nk'urupfu bakazuka mugabo kubera ari abantu barasubirayo mugabo Yesu niwe yanesheje urupfu wenyine Yesu nashimwe dusome amajambo y'Imana hariya mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto icete cya mbere cy'Abakorinto igice cya 15 turaba amajambo y'Imana icyo avuga aya majambo y'uno munsi yose atubwira igikorwa Yesu yakoze cyo kuducungura n'inyungu twagikuyemo nta buhombe burimo atari umuntu avyanjanjwe ko Abakorinto ba mbere icice ca 15 duhere ku murongo wa 51 tumanuke gatoya. Namajambo atwereka pasika ya gatatu twimirije kuzojamwo, kuko iyi pasika niyo mwisi, ariko turakeneye kuzobona pasika yo mwijuru. Ya reception yagakura igitangaza Yesu yasezeranira intumwa ziwe yuko bazosangira nawe mu bwami bwo mwijuru. Yesu nashimwe. Abikoreye intoba mbere gice cya 15 ku murongo wa 51. Ehe ndabibira kabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindugwa mukanya gato, mukanya nka gukubita ingohe aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora. Natwe tuzohindugwa kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara kudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara kutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara kudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'insinzi. Warupfuwe, insinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha nibyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu nde. Aho niho hari insinzi ku rupfu. Yesu nashimwe. Hariya mu Baroma naho igice cya 8 ku murongo wa mbere dusome ijambo ry'Imana. Icete cyandikiwe Baroma igice cya 8 turasoma ku murongo wa mbere. Abaroma 8 ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kuko ikingera cya mwemu w'ubugingo bwo muri Kristo cancunguye ngo singanzwe n'icangera cy'icaha n'icy'urupfu. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana rirabivuze neza ko abari muri Kristo Yesu atarubanza ruzobatsinda, kuko baratsindanishirijwe, baraneshejwe, urupfu rwari rutubangamiye rwararonse ururogora. Yesu nashimwe. Aha naho turumvise hariya mu cete cya mbere cya Bikorinto ingene igihe nicagera tuzohindugwa, umubiri w'ubufafara ugahinduka, hakambara tukambara umubiri w'ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana ariko aratwereka icyo Yesu yakoze ngo urupfu rwamizwe n'insinzi. Insinzi ni Yesu. Insinzi yawe ni Yesu, najya insinzi yanjye ni Yesu. Winjiye muri Yesu neza, urupfu nta bubasha rugufiseko. Uru rupfu rw'umubiri ni bisanzwe, ni ruto, ni irembo. Yesu nashimwe. Ni irembo umuntu acamwo kugira ngo bikunde arengane ashike iyo yateguriwe. Yesu nashimwe. Abantu by'ukuri turatinya gupfa kuko umubiri urafise ubwoba, ariko na Yesu mbere turiko turabiraba muri ajya masaha yiwe ya nyuma umubiri waragize ubwoba. Ariko tubona amajambo y'Imana avuga ngo umumarayika yaciye aza ngo amwongere intege, bica biragenda neza. Yesu nashimwe. Igikorwa gica kirakoreka, aravuga ati byose ubu rero birarangiye. Niko byarangiye rero, nico gituma wewe uri ngaha nanje ndi ngaha dushima Imana. Yesu nashimwe. Iyi pasika rero igira gatatu yo gushika mu ijuru, niyo numva twoshimikira, kuko pasika ziguma zikurakuranwa. Sinzi umwe wese yashigaje, mugabo hariyo pasika iruta izindi zose aho umuntu azoba yarenganye isi. Yesu nashimwe. Aho umuntu azoba yarenganye ikirere, aho umuntu azoba ari muri biriya byicaro biriko birateguma mu bwami bwo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Aha hariyo amajambo y'Imana hariya muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 25 dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 5 turasoma nuri ya murongo wa 25. Jambo ry'Imana riravuga ngo Yohana igice cya gatanu n'umurongo wa 25 ngo nukuri ndababwire igihe kiza kandi kirashyitse aha bapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana kandi abazoryumva bazoba bazima Yesu nashimwe kandi tubandanije aya majambo aravuga ngo nk'uko se ari n'ubugingo muri we niko yahaye umwana kugira ubugingo muri we nawe Yesu nashimwe ngo yamuhaye guca imanza ububasha bwo guca imanza kuko ari umwana w'umuntu Yesu nashimwe twumvise yuko ngo abapfuye bumvise ijwi rya Yesu bashobora kuba bazima Yesu nashimwe ni rwa rupfu rwo mu buryo bw'imhemu twumvise abantu bakagendagenda ngaha ugasanga ntacyo yinona ugasanga kazoza kiwe ntacyo kamubwiye umuntu yirabira ngaha amasagera mugabo ntavuga ati mbega inyuma y'ubu bugingo hijya y'ubu bugingo hazoba iki tegura ubugingo bwawe Yesu nashimwe kuko hariho abantu abarabanyabyaha ruhebwa mugabo bumvise ijwi ry'umwana w'Imana bumvise ijambo ry'Imana kuko Yesu niwe jambo w'Imana bakabohoka bakava mu rupfu bakinjira mu bugingo Yesu nashimwe aha rero byama byabaye imboregwa zikabohoka imboregwa nta bwenge ziba zifise mugo haragera igihe yumva ijwi rimubwira ngo wewe ubwo bugingo urimwo ubwo buzima urimwo buzogushikana habi hindukira wizere Yesu umwakire nk'umwami n'umukiza wawe agakanguka akava mu burege bwiwe akaza kihana akabyatura byose akabitunganya agahinduka umwana w'Imana Yesu nashimwe hariho abantu bashinga intahe yuko bari bisuma ruhebwa ubu bacitse abana b'Imana kuko bumvise ijwi ry'umwana w'Imana ribahamagara hanyuma baragitaba hariho n'abandi bakomantaza imitima no kukanyuma no kumunuta wa nyuma akaguma avuga ngo jewe ibyo ntiwombaza Yesu nadufashe cyane narababajwe n'umuntu twaguma tumubwira ubutumwa akabwumva akabugwiza n'ubusa akavuga ngo ibyo ni iby'abaporoti hanyuma nsanga byanse ku munota wa nyuma atabwenga gifise atagishobora gutunganya iby'ubugingo bwiwe ariko arabwira abantu ngo ni mu nkura ahantu ngo ni habi ngo ni muntu abare mu nterure ngo mu nkura ahantu ngo nzobaha amahera Yesu nadufashe cyane kare yacazana impari zivuga ngo bazonsomeshereza imisa kuko narumvise yuko umuntu ari mu muriro bamusomeshereza imisa akaja mu ipurugatori bakamusomeshereza indi misa akava mu ipurugatori agatarukira mu ijuru baramubwira batewe uwakwigishije ibyo sivyo Yesu nadufashe cyane inyuma y'urupfu ntagakiza abantu bava mu rupfu bakiri muri ubu bugingo amaze kurengana ntibiba bigishoboka Yesu nadufasha cyane naya majambo y'Imana korale zagiye zirakwirikirana ngaha zaririmbye kandi baririmbye neza bavuga insinzi ya Yesu icyo Yesu yadukoreye icyo Yesu yakoze gituma twemererwa kwitegurira iyo pasika ya gatatu yo kutujana mu bwami bwo mu ijuru Yesu nashimwe kuko Yesu yaduhaye uburenganzira bw'ucika abana b'Imana hariho umurongo bakunda gufatisha ku mutwe abana Yohana gatatu ku murongo wa 16 rijya jambo rirahambaye cyane kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi ariko bazohabwe iki bazoshike muri pasika ya gatatu reka dusome naha mu cete cyandiko y'Abaroma 8 ku murongo wa 16 Baroma 8 murongo wa 16 turabe ikijambo ry'Imana rivuga duhave turangiza ko ari umunsi mukuru nta majambo menshi umuntu yovuga Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 16 ijambo ry'Imana riratwereka yuko uwo insinzi ya Yesu yatugize abana b'Imana mwemu ubwiwe abwiririkanya n'imwemu yacu ari cyabona yuko turi abana bandi ariko ko turi abana bayo turabaragwa turabaraganwa n'Imana turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe Yesu nashimwe kubabazanywa na Kristo rero ni ukuvuga yuko tukiri ngaha munsi y'izuba tukiri muri ubu bugingo turi mu ntambara Yesu nashimwe hari umuntu atagira intambara hari umuntu adahura n'amagerageza agayemo wewe yo bamaze kwishikira mu ijuru aho umuntu wese uwari wese aba muto cyangwa mukuru arafise intambara ariko aragwana Yesu nashimwe kugira ngo bikunde nkuko Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza ngo nazigamye kwizera muri izo ntambara nyene uri kurahura nazo bigaragare yuko uri umwana w'Imana bigaragare yuko uzi kugwana intambara neza utivurunga mu by'isi hari ivyo wirinda kutavyemerewe hariho n'ivyo ushishikara kuko ijambo ry'Imana ribiguhera uburenganzira Yesu nashimwe intambara rero ziriho hari intambara zo mu buryo bw'umubiri hari intambara zo mu buryo bw'imwemu mvuze intambara no muri rusangi duca tubibona mu minsi heze harajikiza citwa covid corona ijya nti yari intambara ariko ndashima imana yarakunze iki gihugu cacu uko mbona mwicaye niko mwamye mwicaye nta munsi nigeze numva itangazo bavuga ngo igira kure ya mugenzawe oya twaguma twumva mu mitima twovuga ngo gumana na mugenzawe nimba rugukira mukirane nimba rugupfa mupfane kuko natwe twapfanye na Yesu kubw'ibyaha hama tuzuranwa nawe Yesu nashimwe ariko ahandi mu yandi mashengero uri kuraraba hari n'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bashize agafuka munwa ku munwa umuntu agire gupfunga umunwa agire no kuvuga mbaye nka wa muntu hari umuntu twagendanye mu modoka akabona bafukura bavuga baca basubiza ngo abantu sinzi ngene babaye ngo Imana yari yadutabaye ngo izana agafukamunwa kugira ngo isaku zigabanuke duhore ngo none ngo mujya muragakura ko muvuga ngo aha ntimwohora kuko bariko baravuga ibintu bitamuguye neza mu matwi ngo agafukamunwa none ngo kamaziki ngo nakugira muhore mugabanye isaku ariko nikari kugira ngo duhore kwarugira ngo tugwanye ikiza Yesu nadufasha cyane intambara rero ziriho covid irarenganye haje ubu naho haje intambara z'amasase z'abiri yabihugu bya rutura Yesu nadufasha cyane rero nabaca bagira ubwoba ngo mweme ngo ngira ngo intambara ya gatatu y'isi ngo irateye humura ibintu byose Imana yarabipanze isi n'iy'Imana n'ibirimwo byose Yesu nashimwe nta kintu na kimwe kizoba ngaha Imana itabirekuye magamageragezwe Imana irayarekura ukayacamo Yesu nadufashe cyane mugabo bigakunda ukayacamo ukarengana bikazogenda neza kuko nta Imana itogukura kandi nta itogushikana Yesu nashimwe Imana yashobora gukura mu bantu batoya ikakuduza ikakugira umuntu munini mugabona n'igihushane kirashoboka Yesu nadufashe cyane turi mu ntambara mugabe intambara ziri mu kubangurukana kuko uri kurasoma muri kiriya gitabo cy'ibyahishuro Yohana haravuga ngo inzamba ya kangahe iravuga habibi n'ibi n'ibi hanyuma mu nyuma hagaca haza n'inzavya ngo zizosukwa hagaca habibi n'ibi ariko ibyo ntibiragera Yesu nadufashe cyane mugabe integuri rimwe wewe gusa nushishikare kwiyeza wewe gusa nushishikare kwitunganya wewe gusa nushishikare kugendera ku rutonde rw'ijambo ry'Imana ibisigaye witegurire pasika ya gatatu Yesu nashimwe hari ibintu rero ngo bizodutangaza bidushitseyo nibyo ngomba ndangirize ku icambere izi ntambara uri kuracamwo hari aho zikubabaza aya mageragezwe uri kuracamwo ibi bintu biza bikakwizingira kukabona ngo bizohava bikubuza kugenda n'ibyahera. Yesu akakugirira ubuntu ugashikayo, uzotangara uti ubwo jewe ninda nindesho n'amageragezwa naciyemo n'ibisozi byaja birampagarara imbere, ubu ni jewe nicaye mu bwami bw'Imana. Ibyo bizogutangaza. Yesu nashimwe. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana Yesu azobigukorera. Yesu azogushitseyo kabisa, ntuzosigare ngaha. Ikintu kigira kabiri kizodutangaza, uzobona abutibaza yuko boshobora gushikayo kuko muracirira imanza. Hariho mbere n'abantu sinzi uwabigishije bavuga ngo hari umuntu numvise avuga ngo utari umupentekoti ntuzokwinjira he. Iyo nyigisho ni yahe? Yesu nadufashe cyane. Imana izoraba mu mutima. Yesu nadufashe cyane. Hariho abantu bigira ibihangange byo mu buryo bw'imhemu akabona ko abandi ari abo hasi cyane, uraraba neza. Hariho abantu bagenda buke buke, bagenda baciye bugufi, bagenda badasakuza, bagenda batavuga, mugabe Imana irabazi. Barazinanye n'Imana mu ibanga ryo mu mitima yabo. Yesu nashimwe. Ntumucire urubanza ngo ujya ngongera ngo ntazi gusenga, ngo ujya ngira ngo ntakijijwe. Mureke nyene kumuhagakiza ni wa muzi we ntumuzi. Yesu nadufashe cyane. Cungana n'ibyawe ureke iby'abandi. Yesu nadufashe cyane. Uwo witwararike kubandanya iyo nzira gusa Yesu yaguciriye kuko niyo nziza. Hariho umuntu rero uzosanga nangamye muti mbega nawe washitse mu bwami bw'Imana, bahora bavuga yuko umeze gucyana gutya. Umuntu tumenya turamubona ko ari umunyentege nke canke ko acumura, none arakugisha inama ngo nzoja kwihana kwa naka ngo umunsi uyu n'uyu. Nibanga ryo mu mutima wiwe, ingene arondera umukozi w'Imana, ingene atunganya, ingene yicuza, ingene ibyo arimwo bimubabaza, nibanga ryiwe. Abitunganije agasaba imbabazi Imana akiyeza, uzosanga ariyo. Kandi wahora uvuga ngo ni rukoti mu by'imhemu. Yesu nadufashe cyane. Ikindi kigira gatatu kizodutangaza, hariho abantu wewe ubona ngo nibihangange, wowe ubona ngo bageze hariya mu buryo bw'ukorera Imana ngo mu buryo bw'imhemu, mugabo uzosanga basigaye. Ariko jewe ninda nindesho nashitseyo ariko naka yasigaye. Ati yemwe Imana ni igitangaza. Yesu nashimwe. Ariko icyo ndakwifuriza nuko wobayo. Yesu nashimwe. Nuko wobamwo mubazotaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, kuko niyo pasika numva noguma mvuga uno munsi, niyo noshimikirako. Naya majambo y'Imana handarangije. Ndakwifuriza kuzoboneka muri ya pasika ya gatatu, aho abatoranijwe bose mu isi bazotaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Twunamika amaso yacu dusenge. Urabe ko atacyo kubuza, kuko hari indirimbo y'amajana 353 ivuga ngo bamwe bazokoma abazokomanga ku rugi bugaranywe bugaranywe azobarigwa ngo simbazi uzobayo shenzobayo ntaki uzobayo shenzobayo. Bamwe bazama baririmba bari kumwe bari kumwe n'ababohowe n'amaraso uzobayo jenzobayo bari kumisozi yera de zeranwe n'Umukiza inzoro n'inyana n'inyana. Pasteur Romuardi aze asengera babene data baciye bugufi bagomba yuko amaraso ya Yesu amaraso Yesu yatanze ku musaraba yokongera kabuhagira neza kugira ngo bategurirwe neza icicaro mu bwami bwa data aho bazosangira na Yesu ku mutobe musha banezerewe atamubabaro atangorane nimwe bafise bavuga bati Yesu warakoze kuducungura no kudupfira ku musaraba kazusenge pastor
agushimiye mana yera kandi yo kwizigirwa data wa twese ubyagiye mu ijuru ni wewe wakoranije ishengiro ryawe kino gitondo kugira ngo rigaburigwe aya majambo meza kandi y'ubugingo kugira ngo umuntu wese yongere asubire yibutswe iki gikogwa kidasanzwe Kristo Yesu yemeye gukora yemera gutanga ubugingo bwiwe mbere Pawulo avuga ngo ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira ko ariko ngo yemera gusiga icyo cyubahiro ciwe cyose cyo kwitwa Imana aramanuka aza ku isi azanywe no gucungura umwana w'umuntu kandi ntumbero kwari kugira ngo iyo pasika igira gatatu twumvise yo muri kazoza yo mu bugingo budashira mwana w'umuntu azashobore kubana n'Imana kandi ibyo tubihabwa no gutegura ubugingo muntu wese agaca bugufi munsi y'umusaraba nico gituma bene data bamaze kurenguka imbere yawe Mana baciye bugufi munsi y'umusaraba ibyabatsinze n'ibyabanesheje nivyo bitumye bahaguruka bagatera intambuko bakaza imbere yawe bagapfukama munsi y'umusaraba kugira ngo ubaharire natwe tubasengeye muri iryo zina ngo amaraso ya Kristo Yesu mwana w'Imana nzima yongera buhagire muntu wese yitahuye yuhagigwe muntu wese Mana maze kugaragaza gutsindwa umutsindanishirize uyu munsi ave hanatsindanishirijwe nawe ajana ibyizigiro byo kurindira inzamba kandi yumve yuko uhoraho mwe w'Imana mushingira intahe urakoze turagushimiye kubagiriye neza natwe tubisabye tubyizeye mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen.